ni zawadi kutoka Chandaria Industries. Wamewaambia Happy Father's Day. Na sisi tunataka kuambia nini?
Thank you, Chandaria. Happy Father's Day.